IBC, kan o bila i kunna, n'i y'u bila i kunna dɔrɔn a bɛ bɛn. A bila i kunna, a bila i ka kɛ. Okay, so I will. Again. Oh, don't want to attack again. Boy, allez. Oh, this is forget me, Larry.